kunakwanga na rumors that na date na nini na sijui baby mama sijui hizo vitu zote, but cheki, ukiona ile siku nimemari nitaeka, I'll put it everywhere, itakuwa secret na kila mtu ataiona. Hiyo ndo ansa yangu.
Right, so my